cheki. Tuna jampu jampu kama kitenesi, kama kalambwanda na kalambwasi. Na kama una msambwanda usiingie kati. Alulue, alulue,
alulue, alulue.
Kama mtu wachezi mzabue,
mzabue.
Sema alulue, alulue,
alulue, alulue.
Kama mtu wachezi
tumtoe.
Sema alulue,
alulue, alulue.
Kama mtu wachezi tumtoe.